Hey!
Jama, angalia basi. Yuko kwenye ngomba kabisa. Pechi!
Hey!
Nakushinda. Ulaulanyi, ulamungu.
Wait.
Competition. Mwebwe ni
mvuga mu kirundi
uba mu. Nemwe mudontwara ubwenge.
Vuga mu kirundi.
Hari higanwa.
Higanwa.
Yee. Gitamba kubera hari ubugeni.
Yo iki yo giri.
Yo gutaha ubugeni.
Nimwe cyane.
Reka nkore ka duhera kuri wowe.
Tutamushinda.
Twabere ubwo ndagushemwe lege sawa. 1 2
Balas.
Manaya.
Yo.
Na manaya. Nezagira.
Nezagira. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.